Watu ni wengi bwana. Yeah, but they're...
Hello?
Hey. Need to get to
I'm going to go to the house.
Thank you.
ono ni aroya. Sasa. Sasa kia uthuru tukikuna kwa kuhurira. Ni uwa ni kwa kiyo.